Sure. Nṋe ndi zwino ndi kho thaka ambe a hune progressive.
Zwa vhukuma. Ka dzhie break, even if it's for 5 minutes.
Yeah, but ndi kho ndi ṱavhanye ndi fhedze uri ndi na date na mukala wanga later.
Oh! You have a date?
Zwa sumbedza zwi tshi nga ri a thi nga ḓo kona u ya lini.
So, ndi nḓila yawe uri a vhe romantic.
Yeah, I guess so, and vha dzulele u zwi ita. Vha dzulele u bva na vhususana. It's a pity a thi nga ḓo kona u ya lini.
That don't mean any mambango ye, o mangata. I mean, nandori ndo gojo ngari a tshi dzhiwa mushumo ye, yo vhendere yori, I don't know, a boro ruwe ngori hayani, u siku dzula mutanoni a siku ita tshithu.
What?
But I've come to learn that, no, not only are you smart, but o shumen. O no shumen kwa di misera.
Ndi stubborn kani?
Ai, resilient.
Ahezi. Ndi ḓivha tshikoloni ndi nda ndi tshi dzhia number one, like top of the class. And so zwino what do I have to show for it? Ndi housewife, career nga modeling a ingo ya fhethu and ndi mine.
Ah, but mpo. Ezwo zwithu zwine na khou zwi amba, they're not failures. Huna vhafumakadzi manzhi vhane vha nga tama u tshila vhutshilo hune ine na khou tshila hone. I mean, ine ni shai tshithu. Ine na tshiṅwe na tshiṅwe.
Ndi zwinzhi zwine nda kho ṱoḓa ni vhutshiloni. U fhirisa u sokou ṱwa ndi sokou dzula nduni. I'm sure vhanna ndi zwine vha tama zwone. Mufumakadzi ane u sokou tendela tshiṅwe na tshiṅwe. Vha tshi amba u sokou ri ya.
Nṋe kha nṋe wa mbango ya mufumakadzi wa raru ya mbora. I mean, ndi ita mini nga mufumakadzi ane a sokou tendela tshiṅwe na tshiṅwe. A ita zwoṱhe zwine na nṋe na zwa ita zwone. A si muthu mufumakadzi wa raru.
He won in a million, eh? Asi vhanna vhanzhi vhono mbofana na ini.
That's because vhathu vhanzhi a vha pfhesesi uri mbingano i shumisa hani. A vha zwi ḓivhi zwori ndi partnership. A si fhethu hune ha dominator munna wa mufumakadzi a si khou ita zwoṱhe zwine munna a khou ṱoḓa uri a ite zwone.
You know, ndi ḓo tama kha musi na tshi toni dzhia ndi panga ngomu mboḓelo nda ri a zwi ndini, eh, inwani.
Ha?
Sorry. Sounded better in my head, ndo tama ngomu. Okay. It's not bad, it's a good guy. It's a cue for me to work. Let's go.
Yeah, yeah, okay.
Mahosi u itela mveledziso ya vhupo ha maya.
Kha bendo. No, it's perfect.
Mufuno, no, no bandelani.
Mukala wanga, farelo mushumo kha ḓivha munzhi munzhi. Dokumenti dzi kha ḓivha dzo ḓala ndi tshi kulekule na u fhedza vhathu. Oh, okay, ndi khoḓa. Arali nda ṱuwa zwino ri ḓo balelwa u fhedza ndi ri khou submita matshelo.
No, ene a songo ndi nga zwo. Ndi ḓo vhonana nazwo.
Farelo ngo ni sia matopeni ndi to rali.
It's okay. Ini na vhutshilo hanu vhu khou fanela u ya phanḓa nga si ime just because of mushumo.
Ya, fhedzi.
It's okay. Tuwani, ndi ḓo sara na nazwo. Yes. Oh. Ini kok udah mini pan? Ani kok fan dengan ini pulukan?
Ya, marah dong bro ri. Negasin sih ini matupeni.
Ndo ni kuwa zori ndi do ita chuna chingwe.
Ya maru siku fana tindi mshumo wanga si mshumo wanu.
Ndo ni papa mishina yore ni tuwe.
Ndo dhuri ndi ngepulu kwa nenda wa niko bore ya rindosi ya mshumo na mungo mtu and plus as emergency.
Hey, ya msho gara la nale ngota karo ne laba wane.
Ya, angota karo na ruti. Fezi ndi dhumwana zo zonti shuka ninge ndu. Sa zino, zwabu thogu handi propusa.
Ma kato mbuta, bafu makazi vanji would never exchange a romantic dinner with their husband for mshumo. Ene ukele minkai. Is it my charms, my good looks?
Wow.
Can you go there? You go there? How many go?
Whatever. Okay, I'll show you.
Yeah. I'll show you,
yeah. work, Tinda?
No, yeah, I'll come as well. I'll shoot me.